Hey, it's your girl Nandy, aka the African Skin. Jamani, watu wangu wa Houston, nimeshafika binti yenu, niko hapa, tuje tunogeshane, tuburudiane, aibu, nini, kesho pale Safari Club, please msikose, nawapenda sana, aibu, love you. Na unifanye utakavyo.